Nikela upheko ungene shop ugqekeze
asinazo sinezinqumo esingasithathaza.
Yebo siya.
Ake sathathe ke hola xa.
Ungenza lento engivuze uyenze ngosheshe impume la.
Baby,
mawa ngithengele
thunyana
please baby. Ayikhathaza lo sinaka neshubhe. Ngizomtala ngashayisana mayitshela ukuthi nawuntanga lokuthina.
Isitha, the enemy. Weeknights at 9:30 p.m. on E.